This is 100.7 FM.
Adwuma wɔ yɛɛ yɛ ma private sector no gyina ne naso ɛma economy no ɛgyina yɛ no ɛnyɛ wɔ mu de mu twɛ ntɔ yɛ na sɛ mu kɔpɛ sika wɔ World Bank wɔ mu de real figures no aba betu dwa no me me se Ghana for a descending
ɛnti yɛ sɛ registration asɛ amonkɔyɛ
me ba cho ma menka bi mi sho registration no ɛma so ne ɛma so kyerɛ
ɛsɛ sɛ mo bɛ
wallahi allah
mo bɛ de
ɛma so ne Emma Sotina, they sit there with Kromha. Some people for us, Nana Kufado say, Obia Kutashuanu Kwatia Memoa. Some people for, Omu Kutashuanu Kwatia, Omu Stati, Legisla Mio Kromha. The Vetchla one say, Gama Nye Wandia. Adai, Adia Nkwa Nesi Wagana, Adia Nesi Wagana, Akufado, Adia Nkwa Noyama Gana Fwa, Chichna Cheto Bedia Kudano. Wallahi Allah. Unless say you now have come to consensus, your man will be crying and then find the post near the opposite. I see that. Me not make that one. I give it to him more than that. Now I need your help. It will never happen in this world. I see that. Unless we come together on consensus, the opposite of me, I know. I'm person who umbutu Ghana. I grow no moody.
Bahebas.